kawinga atasiyalinga ola ikinge nyangala kwakwere za kukamera Thank you.